into endizawuyenza ke ngoku ndiza kwenza i-proof okanye ndizawubonakalisa i-sign rule iphuma phi isuka phi yenziwa njani. Ndayenza ke ndisebenzisa unxantathu ke ngaba i-isosceles triangle okanye i-right angle triangle uyafana, le sign rule izawukwazi ukusebenza kuyo. Sizoba la macala wethu mathathu. Masithi ke ngoku mhlawumbi siyayazi le angle ilapha kweli cala ngasekhohlo usondeleneyo kuni, okanye hayi masithi mhlawumbi asiyazi, asidingi uyazi, sayibiza nje la angle yena sayibiza mhlawumbi u-alpha, mhlawumbi sayibiza u-alpha. Sibize ela cala le opposite u-alpha u-a eli phambi ko-a u-alpha a, sibize la angle ke ngoku sawuthi mhlawumbi beta. Sibize ngobude ophambi kobeta u-b, ubeta i-angle kodwa ubude becala likabeta ngu-b. Masizame ufumanisa ngoku yintoni ngobudlelwane phakathi kwezi angles u-alpha ubeta kunye no-a kunye no-b. I-sine rule ke ngoku ifumanisa obo budlelwana phakathi kwezo zinto. Sayenza njani ngolo? Masizobe le nto kuthiwa i-altitude. Sawuzawuba umgca osuka phaa phezulu eke, sawuqala phaa siwuhlise siye ezantsi. Into endifuna ndiqaphele ngoku ngalo mgca, lo mgca wethu uzawuba wenze i-angle engu-90 degrees kulena kulona umgca usemazantsi, u-perpendicular wenza i-90 degree angle phayana njengoba ubona 90 degree, bawuqinisekise ngoba ndizayibiza ke ngoku obabude bala mgca, mhlawumbi ndizawubiza mhlawumbi u-x nxa into yokuba andimazi u-x umde kangakanani ubude bakhe, ndizawubiza loo nto ngu-x. Masibhale u-x wethu. Sizayenza njani ke ngoku? Safumana njani ubudlelwane? Sidinga ufumana ubudlelwane mhlawumbi phakathi ko-x no-beta no-a. Masizame loo nto. Ndizayenza ngumbala mhlawumbi ohlukileyo. Ndizawukhetha umbala ohlukileyo. Yintoni ke ngoku ubudlelwane phakathi ko-beta no-x no-a? Ayindithi u-x u-opposite, u-a i-hypotenuse ku-beta. Yintoni ethetha ngoku no-opposite no-hypotenuse? Masibhale imiqathango yethu kaSokatowa. Ifuna niyibhale ke le miqathango ngaphambi kokuba nenze i-trigonometry noheyiphi. Ngu-sine ke u-so othetha ke ngoku-opposite no-hypotenuse. Masiyenze ngoku loo nto, sawufumana bani? Sine ka-beta, sine beta uzasinika ntoni? U-x u-opposite wethu x, u-opposite u-x wethu x over i-hypotenuse yethu ayingo-a loo, ewe ngu-a. Ugqiba kwethu ngoku uba besifuna ufumanisa intoni ke ngoku u-x, singakwazi umbhala njani u-x, simenze i-subject of the formula. Sayenza njani loo nto? Sawuthi a sine beta, sawuphindaphinda amacala amabini ngo-a, sishiyekelwa ngu-x is equal to a sine beta. Sifumane ke ngoku into sibone sawukwazi na izawubona, sawubona na izawukwazi usinceda na. Masiye kweli cala lasekhohlo, sizame ufumana ukudlelwana phakathi ko-x no-b ke ngoku. Nalapho iyafana, sino-opposite kunye no-hypotenuse. Andithi kunxa yenoba sino-x kunye no-b nala angle ka-alpha, nalapho ke ngoku sizawuthetha ngosine ke ngoku. Sawuthi sine ka-alpha, sine alpha equal to x, andithi sisebenzisa u-so opposite over hypotenuse. Opposite yam ngu-x, hypotenuse ngu-b over b. And ugqiba kwethu ngoku uzawenza le nto besiyenze kulena ingaphezulu ke i-equation, sawuphindaphinda amacala amabini ngo-b, sibe no-b sine alpha is equal to x. Ndoni ngosinayo ngoku sibhale u x ngamahlobo amabini ngala macala ka a kunye no b. Sino x is equal to a sine beta, no x is equal to b sine alpha. Bazi zombini ngoku zinobukhulu ngu x, icacile zombini zinobukhulu obufanayo. Mos masibhale loo nto nxayo a sine beta ngu x no b sine alpha ngu x, icacile ziyalingana. Masithi b sine beta is equal to b sine alpha. Isuka ke lo apho ke loo nto zino x zombini, lo x umnye bayafana. Sakohlulahlula amacala amabini ngo-a, sashiyekela ngo-b, ngo-sine beta. Sine beta is equal to b sine alpha over a. Sohlulahlula amacala amabini ngo-b ke ngo-b, eli cala lingu-b. Safumana u-sine beta over beta over b, sorry, over b is equal to sine of alpha ke ngoku over a ke ngoku over a. Le nto isinika ntoni ke ngoku? Le nto kuthiwa yi-law of sines ngoku, yimiqathango kasine. Sifumane ubudlelwane phakathi sino beta kunye no b. Andithi eli cala li-opposite la angle ka-beta. Uluke sibe no-sine alpha, u-alpha siqaphele icala eli-opposite ku-alpha ngo ibe ngu-a ke ngo. Ngenye ixesha kwezinye iincwadi ngoku baye babhale no-theta mhlawumbi balibize eli cala u-c, baye bagqibezele bathi ngu-sine c, sine theta over c. Iyafana ke nale nto. Ungakwazi uyibonakalisa ke leyo nto ka-sin theta over c ngehlobo loba uza kwenza le nto sigqiboyenza ngoku, uhlise i-altitude okanye laa mgca u-orange phayana. Mhlawumbi uzawusuka kwelinye icala ke ngoku wenza into enye kodwa ungasuka kwicala kwelaa cala okanye kwelaa cala kwelinye icala ku-b. Ndicinga uba nani ningakwazi uyenza loo nto. Ndiya ndikhuthaza niyenze phofu, niibonakalise for nina, niibonakalisele nina. Ke ngoku sizawushiyeka uba siyakwazi noziguqula ngoku le sine rule, sibe no-b over sine beta is equal to a over sine alpha. Iyaxhomekeka ke ngoku uba udinga ntoni, udinga icala okanye udinga i-angle. Kodwa kunyanzelekile ube neento ezintathu ozaziyo phaa ukwenzela ukwazi ufumanisa eyo sine. Yiloo nto ibalulekileyo ngoku usebenzisa le sine rule yakho, iza kunceda kakhulu kanjalo. Uba zezintathu awunongakwazi ufumana enye noba yiphi ke ngoku. Yi-law of sines ke ngoku lena, sizayisebenzisa ke kweminye imizekelo ngoku, ndiyisebenzise nibone nani bayisebenzisa kanjani.